Similar worms I just found. See, his job ain't all bad. These worms will make a tasty snack later. You sure look fresh and clean. You've never had to claw your way out of earth before, have you? Ever wonder what it's like to be buried alive? Well, maybe tonight will be your lucky night, baby.
Looking for somewhere safe, you can hide in the hole I dug out back. It's 6 feet deep and very cozy. I'll even tuck you in with a few layers of soil on top to have a nice, long rest. I know the worms would appreciate you.
Da 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 da